Can you leave my fucking car? Leave my fucking car.
Masibalangaphandle and then umngani wami akhulume nalo sisi lo ogcoka iskate esiyilo lo wedress eyilo. Ngathi abaxoxe nje, hayi ngiyaphi guys, hey, listen, this ni sharp na, hayi si sharp. And then mina ngisemotweni nomfazi wami, and then umngani wami comes to me and say, hey dude, ngicabanga ukuthi maybe sibasize sibanikeze leave. That one we always do, my guy. Everybody that knows me will tell you ukuthi uNjabulo umuntu onga like mina would stop for anybody endleleni, ngisho imvula ina umuntu ongamazi I stop, not only girls, because ngiyawasaba amantombazana nami at some point. Kunabantu asebaphansi bahle insimbini ngendaba yamantombazana ngezinto ezingekho.
Right.
Sharp. Then ngithi I know why not? Hayi ngitshela umkami baby naba bantu kanje kanje. Hayi abangene love, why not? Niya kuphi? Right? It was around half past what time was it, baby? At 3, ne? Yeah, 3. Around 3 a.m. half past 3.
Right.
Ngithi so thina safuna ukuthubeka. Hayi ngithi I love thina siyaqhubeka. Athi ya, and then safuna ukuya kwenye indawo bathi iTopi. Saya lapho samba nabobani nabo bosisi manje bala emotweni. Makafika the very same girl, makafika emotweni akhumula igathulo avela beka inyawo nje emotweni yami kaso. And then wavula ama utshwala, like yabona njengomuntu engathi uyalunguza so emotweni, wavula utshwala waphuza. The very same girl engimkhiphe emotweni lo wedress eyellow, she was okay as relaxela ngana inkinga azithulele she ngomntana abantu. And then ayaphuza lo mntana, uphuzela lokuthi yazi yabona ama into angisho mhlamba kayijwayelanga, I don't know, but yabona ukuphuzela emonini ufuna ukuthatha nje, you just wanna drink nje yabona. So and then azange abe nento ukuthi abuze mhlamba umkami ukuthi hey sisi kunjani, ngisho ukubingelela yabo, uvele ungene vele umuntu ongathi uphuzile. Sharp. I see hambi say itopia, speak itopia but sick value. That's like boma four manje, past four manje. Sick value. I vela banya buta about two ba say itopia. But say bafetu. So rin lasses value, let's take value. Vele sabona kusena ma podle. You see people were still partying.